Mbenga zozos bini Mr. Right betlinzi mbeslanu vugane femi ndabani ziphathelwa ngulinda magazi botani mawethu inkwane engwa phakathi kosibonda welali yaseXhosa kumasipala wasemalahleni kwakunye nalowo wayefuduluba ngusibonda kule lali abahlali bathi oyesekuba ngusibonda walelala kakhange abaphathe ngendlela eyiyo abahlali usibonda osezintanjeni sithetha nje utata umntu utheni kilindoda uyenaba
Ngoba ngifuna isena zabakho bathi ukubona abantwana abadisabled abalapha endwe engakhathazelwa.
Kanti kulalezi kufutshane obama kuhonjelwa abantu. Kudocument endinazo ndiye ndabona into yokuba uSibonda uhambisana ncangasana noceba. Ndinayo idocument endinayo apho bebesobelana ngeXhosa khona noceba. Besenza into enye leyokuba abantu bangakufumani ukonwaba abantu abangahambisani nalo Sibonda. IXhosa ke inaloo ngxaki.
Xa sigawula sirhuqa siqalile kwilizwe liphela iintsuku ezilishumi elinesithandathu ezichanisene nokuphathwa kugadalela kwamabhinqa nabantwana kwaye kulo nyaka kugxilwe phantsi komxholo othi count me in together moving a non-violent south africa forward kanti kusenjalo utata ongumhlali wakucofa imvaba ongafunanga kukhankanywa gama olixhasayo iphulo le 16 days of activism against women and children abuse uthi nabo bengootata bayahlukunyezwa
Kuba umuntu ongafuni ukuzamtshela